Tomu nyigiriza, don't.
Tumunyigiriza azanyedwa ba Expendables Entertainment awagidwa Democratic Governance Facility mutegeragana jibalina ne Vision Group eyo kutumbula dembe lyobuntu na abantu okwongera okwanguirwa okufuna obwenkanya.